Nā ngā mate ngā whakamomori e waru I ngā wiki e toru nei, I tūwai he hīkoi mate whakamomori I roto Kaikohe I te rānei. Ko tētahi o te hunga I whakamomori rā, te kaumātoru noiho ōna tau, ā I whakairi whakāhua ia o te taura ki runga I tīpurangi I mua I tana patu I ā iāno. He ai ki ngā kōrero ko ia tētahi o ngā whetū futupōro o te takiwā, a nei rā a Peata Melbourne.
I'm marching against suicide.
He pūrau tāngata e takahiana I ngā tiriti o Kaikohe ki te whakahē I te whakamomori. I whakātuhia ngā whēako e tētahi mā te haka.
Tīkātoro atu! Nā koe e tama!
Yeah, it's a challenge that my father put to his son about his hikoi or about his journey in life.
He Māori te katoa, me te aha I tuatu I tētahi kairaro iho I te 20 te pakeke. Ko tēnei tama, he te kaumā toru tau noiho tōna pakeke.
I think that the old people are just beside themselves with what's happening in our community where we've lost 8 over the last 2 or 3 weeks.
He nui ake nā tatauranga whakamomori kātahi ka puta I tāna tatauranga parekura waka. No ngā kaiārihi o te iwi o Ngāpuhi te kī I te rangi nei, ko tai te wā ki te kōrero whānui mo te take whakamomori. Kauwarawe e tuku kia wareware noa.
We're noticing that more and more is moving from the very young to the middle-aged people now. And I think today is a show of strength by the people in Ngāpuhi, especially in Kaikohe here, about the seriousness with which they take this.
Me tō rātou hiahia kia āki te rangatahi ki te kōrerorero mō rātou taumahatanga me te take whakamomori.
Oh, well, when it's upside down, there are a lot of people out there, you know, from youth down to elderly people, that their world is upside down. And through this hikoi, you know, I guess there'll be avenues for them to search. And then because you matter, then hopefully he's going to turn their world the right way up.
Hei tāsani tau ko whakakurōria rātou I te whakamomori e tahi rangatahi. Nō reira, me katirawa te tatau ki te rāmahi.
It's the way in which these things are portrayed as being an acceptable thing in society, and they're not acceptable.
With the internet and with Facebook, it's very easy to glorify these things. And also, if you imagine these kids are sitting way out in the country areas, on their farms, on the internet, and they're living this.
Me tō rātou tūmanako e kore tētahi anō o tēnei hapori, o tira nā hapori huri noa e hinga anō wai ki te mate whakamomori. Peata Melbourne, te karere.